bado hawajachanganya hapo. Sasa hajatuvalia. Yani hao walitakiwa wavae kama wale mabibi wale. Thank you.